canza ba mu tashi mu gyara halin mu mu bar hasada da